Dumelang. O itse dina le noisa bya la furufu waitse. Ho nne ke nyoko lomang. Kante ke mali rutileng style se sa hore di kitchen tsa lena di beng ka re go dira beng. Di plate tsa lena ke ma blomo le di fruits engwe ke rose engwe ke sunflower. Ka ke le botseng Ngwanyana ke di biana. Ngwanyana ke di biana guys ne. Ka ke le botseng. For example, ne? Wena maybe o rata color tse ding like it's fine if o rata di color tse ding ke rata white. Nna ke rata white. Ka ke le botseng. Di biana shit. Ibila ne e ke continental a re tswe mo yena ya duranyana tshumene. Mara e fitlhile ko Kero Vitales. E ya dura e. Mara e fitlhile ko Kero. Guys, play dash. Pep 15 rand. Pep 15 rand. Arre ka tsheno le filang gare le ka ja a ball a salad bowl. Dibian. Chomi West Pack. West Pack. Okay, motho wa hao o nyo go mirela motogo wa ting gore o itse go atonya go go sopo man go winter go sopo tshum ka bo botsa sete tshum o ba West Pack Tommy ba thoba tlile man ba re ke se di captain is ari khala khala di captain ari khala khala hey di biana tshum le skala bala di glass a re thomeng ka mark mark ash ke la di prinki go khori ne mark ash pep by the way pep home okay eke West Pack at least eke West Pack mari like la ntlhalohanya ba yana ba let's go di bona dile so o like ke sete ka morakeng dintse so di fodile line ngari go di busy wa ntlhola di fodile line lena la mbora khosa lang a theka go di comment and nna ka le thusa guys ha ke le botsa le fatete le isake batho ha fatsa fela Tommy o be le pitse hulu tsa ithunyana pitse tsa hulu tsa ithunyana ha fatsa fela o be le chefing dish di chefing dish is a must ne ha fatsa fela Tommy a ka fetsa Ngwanyana ke cheese board Ngwanyana ke cheese board ke tla re tla le knickknacks mo di plating tsa bana tsa plastic la retel Ngwanyana ko bia di snacks mo go so. Wa ntlhaloganya? Wa ntlhaloganya? E bile engwe ash. Ha o fa motho ha o tray o mo fa drink fela ash. E khutswane nyana. Lantswa lena ke sa tlo lomanya lutlwe.